Mesachi, nani yako hapa? Nilikuwa nataka kilofu ya white.
Mutano, what you get me see?
Ati kilofu ya white?
Ile pari kina waka. Kilofu ya white. Kilofu ya white. Kilofu ya white.
Oh no.
Kilofu ya white.